Tikula, smolula, byonna ebyansibwa obwedda sisitira nyiganyiga abalungi mwenna mwekuumire
ku Nekoz TV, you know what it is, subscribe olabe ebisingawo
ne original benja tobasubwa.
Yo, my people, what's up? It's your boy Eddie Kenzo with my boy Original Benja.
Subscribe on Nekoz TV.